godly seeds. Seeds of godly satina mother food. Simpikile. Manje asi kuthi le nto sayibona namhlanje. Ikhuluma kuthize. Ukufunelana umndeni. Ukuthi mayenze le nto. Hallelujah. Akagqokiswanga indoda yakhe. Kodwa ugqokiswa umndeni. Hallelujah. Abasekhaya awufuna kubona bamgqokisi. Kakwabo namalungelo akhe. Akuthi ahloniphe. Ahloniphe abafuna. Ahloniphe nomkhwenyana wakhe. Sizofuna umfazi. Ema kwethu, sikhathele ngabafazi nyana. Ola mthuthu. Ayi sikhathele. Lento dakhona sen, kuthi wagijima uyothenga i-cold drink, uyibone seyigijima uyothenga i-cold drink. Ayi sikhathele. Funa ukubona ukukhula neyidoda. Funa ikhaya lingakhula lingijabule. Nithi ikhona inkosikazi engenile ekhaya. Kubona ngale ihlamazekeni. Ukuthi ukhona inkosikazi engenile ekhaya. Wakuzokwakha. Umfazi. Onikeziwe. Usitya mshuwaba. Usitya mshuwaba.
Okay, now I'm touching.
ngikhulisa ngayo. Uyakhula kulensini. Kufuneka umuntu uqobo. Ngiyangizwa bazalwane. Kufuneka umuntu uqobo. Ozothi makabona ukuthi le ntafula ihlalanga kahle. Ayibheke kahle. Uzothola imibhede yamafutha iyinsimbi. Namajubile nesipoti phakathi. Uzokwenza iplan ukuthi inina ilale yonke. Ayihlalise kahle. Akayokuhlenga. Ihlazwa namafutha. Ngoba kuye wayihlazwa lakhe. That's why it's a good old fast. So we didn't get to come back. I'm so fast, me daughter. Oh, fast, what a food. Oh, fast, what a